amahoro izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ikindi nashimira Imana, nazanye uyu mwana, umwana wakundaga kurwara cyane cyane, amaze nk'imyaka itandatu arwaye, ku buryo naje mvuga ariko ari ku mugezi hano, ariko kuko ibitangaza Imana yakoreye yarandinze, kugeza hano amahoro. Iyo ni